shakashati.
Uzogaruka uzanyiki umubyeyi wabyumvise.
Habaye iki we kutumva wasubiye ubwo mu gicira amaprograme nk'ubu yo nari nigiriye nawe.
Ubushakashatsi
giteguwe na Daily Fifo. Bino bintu jewe byandambiye kandi nzobivuga gushika aho mwene byo yikubise agashi akanumviriza ibyo ndiko ndamuhanura hatararengerana. Kachaman Darcy turazi neza yuko atakiri kuri isi y'abazima, rero ntibyumvikana ukuntu dushobora kwama tubona izina ryo rirengana ku mbuga ngurukana bumenyi nka umenga n'uwo tukiri kumwe kuri isi y'abazima. Ariko n'ukuri kwama mbona yuko hariho abantu bamwe bamwe bagikoresha izina ryiwe kugira ngo tubamenye, byandambiye kubyirengagiza. Iyo mubonaho yahora ari page ya Kachaman Darcy yahora akoresha akiri muzima. Ariko ubu woraba ukuntu isigaye ikoreshwa ntaho bitandukaniye nko gusoba kumva yo wamaze gupfa. Byiyongeye hanajya ko ibintu bitanajyanye n'ibyahora bijya ko Kachaman Darcy akiri muzima. Mbega uyu muntu akoresha iyi page ya Kachaman Darcy ko tuzi yuko ariwe yahora amufasha akiri muzima, none ubu mumbonera ashaka iki kuri iri zina rya Kachaman Darcy kandi Kachaman Darcy atakiri ku isi y'abazima? Kachaman Darcy yarakora video zitwenza tukanezerwa, ariko iki gikorwa cyo kubona hagikoreshwa izina ryo mu bintu bitari byo biri mu bizotuma izina rya Kachaman Darcy ritangura gufatwa nabi kandi atari ko byari bikwiye kumera. Ibyo mvutse yari incamake, ariko bikazobandanya nzovuga ibisumbaha. Kora subscribe, like and share kugira ngo ngaruke ndakuzaniye inkuru ikuyagira impamvu Big Fizzo yagaye ko DJ Pro mu ndirimbo yiwe Unanimaliza. Before that my name, peace.